kujuza. We ama la ya umula. Na mama wote ya kutunjuza. Tulina we wanubuka. Maya kulimi ya kukola.
Tolina we wanubuka, 'cause he made you completely, completely.